Hello, hello, hello. Kupina kupla penkona wana wonke la makumba e 12 omhlaba. Sikhona, silapho okhona, lapho okhona, sikhona si media. Sukuyo yonke indawo njenge corona. Sanibonani. Makube yaqala uba kulo muzi wethu. You are welcome and please subscribe. Uma iviki liqala nezindaba zalo noba liphela nezindaba zalo. Sekukhona abaculo iculo likangizwe lethi Phuma Sihle. Mr. Sihle Zikalala usesulile esikhundleni sokuba ngundunankulu wakwaZulu Natali. Kanti ke i-ANC esifundazweni ikwamukele ukwesula kwakhe. Unomusa Dube-Ncube, Amanda Bani, Nombali Fraser bazongena kulesi sikhundla. Kuzofungiswa undunankulu omusha uma sekuphothulwe konke ngenhlolo khono. I-ANC esifundazweni ikhiphe isitatimende ibonga uZikalala ngokuzinikela kwakhe ekusebenzeleni abantu bakwaZulu Natali. I-ANC kwamukele ngobuhlungu nangobunzima ukusula kukaComrade uZikalala njengoba ebesebenza umsebenzi omuhle esifundazweni ukusukela athathe izintambo. Siyawubonga umsebenzi awenzile kubantu bakulesifunda futhi siyabonga ukuthi wenze isinqumo isiphusile sokungasheshi asuke esikhundleni kufundeka statement. Isikhathi sikaComrade Zikalala sifike nokuningi okuhle esifundazweni. Ukuhlanganisa neminyango eminingi kahulumeni wesifundazwe thola impumela engafanele yokucwaninga amabhuku okokuqala ngqa. Sibonga Comrade Zikalala ngokuzinikela kwakhe ekusebenzeleni nabantu bakwaZulu Natali njengoba ejutshwe i-ANC. Kusho umbiko. Ziningi izinto azokhunjulwa ngazo Zikalala esaqoqobelele isikhundla. Abanye bazomkhumbula ngezinsuku zokulutha nangokuhlangana kwakhe noNgizwe emcimbini wengoma. Ngithi phansi kwadle mbagudla eqeleni yalwazi udaba ngoba mina sengihembe.